Kulo nyaka pheleyo iDepartment of Education uNational uye wabiza onke amaphondo into bana aye kwaNational ayobhala iframework iAfrican languages. Emveni koko kwafuneke amaphondo ke ngoku ephindele emaphondweni awo ayotraina zonke izikolo ezithethayo iAfrican languages. Kweli phondo ke lasentshona koloni siye saqalisa utraina iGrade 1 teachers.
There's so much discussion around e-pictures as a corner that it's very valuable.
Emveni basibatrainile ukufundisa ukufunda ngengqiqo. Saqonda into bana kufuneke ngoku sibanike incwadi zokufunda. Sidibene njalo ke nezi anthologies sikafunda wande. I-anthologies zingcwadi ezivela kuvulabula. Ufunda wande uye wazithatha ezincwadi. Wazenza zazi-anthologies. Ilwimi zethu azinazo incwadi zokufunda ezininzi. So ezi anthologies zingcwadi ezizawuncedisa abantwana bethu kweli lethu iphondo ke sisiXhosa abazawufumana incwadi zokufunda isiXhosa. Yithi ke ndikubonise ke umzekelo le anthology book yebanga lokuqala. Uba uyabona apha zingcwadi ezizokufunda ezahlukeneyo ezizadityaniswa zakwincwadi A1 zezaka grade 1. Sibe nayo i-anthology book yaka grade 2 nayo zingcwadi ezizamabali ezahlukeneyo zesiXhosa ezizafundwa ngabantwana bebanga lesibini. Njalo ke nale yaka grade 3 nazo zingcwadi ezahlukeneyo zamabali ezizawufundwa ngabantwana bebanga laka grade 3. Sizaziprinta ezincwadi for bonke abantwana bethu abase-Western Cape abathetha isiXhosa. So umntana ngamnye eklasini uzawube enencwadi yakhe yokufunda. Thina ke siluphondo, mhlawumbi ke namanye amaphondo enza njalo, asikuthandi into yokubana sinike ootishara incwadi ingakhange imidiyethu. Kulo nyakuzayo ngoJanuwari, ufunda wande for i-2 days uzawube etraina aba subject advisor on how to use ezincwadi. Emveni koko ke iphondo lizawurola out on how to use as anthology books to otishara. Lo training ke izawube isenziwa ngo-subject advisor aba bazawube betrayiniwe ngufunda wande ngoJanuwari. Indlela endiye ndaba excited ngakhona ukubona izincwadi, okokuqala amaxesha amaninzi ootishara banoxanduva lokumaneja ezincwadi ezinintsi ezikwi-level ezahlukeneyo, kanti ngoku xa iyincwadi A1 enezitori ezininzi ezikwi-levels ezahlukeneyo izawunceda kakhulu indlela yokumaneja. Umntwana uyakwazi ukuyithatha le ncwadi agoduke nayo.
Abantwana bafumene ezi ncwadi zintsha zisuka kwi-department.
And i-advantage yaloo nto into yokubana abanye abantwana bakakwazi uzifundela. Uzawuncediswa ngumama wakhe, ngutata wakhe.
So uzawuza nelaa bali ke siliprektizayo phaa esikolweni azolufunda apha ekhaya. Uyaqona? Wena ke xa uzive unomdla womfundela ngaloo mini ungakhetha ibali olufunayo umfundela, umfundele ke ngoku wena. Uyaqona?
Xa betrayina aba subject advisor yenye yezinto esizayigxininisa leyo into yokubana abantwana bavunyelwe into yokubana bazithathe ezincwadi baye nazo emakhaya. Zinintsi i-collaborations esithe sazingenelela nofunda wande. Enye yazo ngaphandle kwe-anthologies kulo nyaka uzayo, the whole of 2020, ufunda wande together with u-WCED sizawudevelopha i-material yokufundisa i-Afrikaans okanye ke ulwimi lwesiBhulu. Ngoba i-results zethu zika-systemic ziye zasibonisa into yokubana izikolo zethu ezithetha i-Afrikaans ziyasilela. Ngoku ke safomisa i-collaboration with ufunda wande to develop i-material yokufunda into esimilar to leka ye-anthologies zesiXhosa. So ngo-2020 ufunda wande no-WCED baza kubhala incwadi zokufundisa isiBhulu.